Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza ngo hakaze wabandanya kubana natwe ngaha kuri nombonesha kuri kugeza akamakuru inkuru n'ibiganiro bigezweho biriko biravurwa irya nino mu gihugu cy'u Burundi no hakurya imbibe z'igihugu cy'u Burundi mu yandi makungu nunyemerere nguhe kaze ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye naho uherereye wowe udukurikije mu gihugu cy'u Burundi nunyemerere nguhe mwiriwe neza ndetse nawe udukurikirira kurya imbibe z'igihugu cy'u Burundi mu bihugu bibanye nk'igihugu cy'u Rwanda igihugu cya Repubulika ya Rusange ya Kongo igihugu cya Kenya igihugu cya Tanzania n'igihugu cy'u Buganda mwese ndabakingurukiye cyane ndabahaye mwiriwe neza ndetse namwe mudukurikira muri hakurya imbibe z'ibyo bihugu bibanye ni munyemerere mbaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye naho muherereye turi ku munsi wa mbere w'indwi igenekerezo ry'19 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wowe n'2023 inoti z'5000 zagiye zirahinduka gute mu Burundi mu gihe inoti zitari zike z'5000 zobaye ibipapuro turabire hamwe ingene zagiye zirahinduka ikibabaje kurusha ingene zihindura ibara n'ingene zagiye ziratagaciro inoti ya mbere y'5000 mu mafaranga y'amarundi ku ntwaro ya perezida Micombero yangana n'amadolari 60 y'amanyamerika inoti ya nyuma y'5000 mu mafaranga y'amarundi yakozwe mu kiringo cha gatatu cankuru nziza ikuwe ku rubuga isigaye ingana hafi n'idolari ry'amanyamerika n'igice kimwe kubatabizi amafaranga y'u Burundi yatanguye kubaho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 64 uwo mwaka nyene niho ibanki nkuru y'igihugu BRB yashirwaho n'itegeko ry'umwami mwambutsa wa kane bangira inshenge inoti isumba izindi yari inoti y'igihumbi aho hazi ya Repubulika inoti zarahindutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 68 harashizweho inoti y'5000 mu mafaranga y'amarundi nk'inoti isumba izindi zose iyo noti yariko ifoto ya Koloneli Michel Micombero yatwara u Burundi ico gihe iyi noti yangana n'amadolari y'amanyamerika hafi 60 ni ukuvuga hafi 180,000 mu mafaranga y'amarundi y'uno munsi inoti za 5 zakurikiye zasa nk'iyi gushika kuri Repubulika ya kabiri Repubulika ya kabiri mu butegetsi bwa Perezida Bagaza yarahinduye rwose inoti y'5000 mu mafaranga y'amarundi ifoto ya Perezida Micombero yarakuwe ko hisubirirwa n'ikimango cha Repubulika bene ifoto y'ingoro iri mu gisagara cha Bujumbura ubu isigaye yitwa Palais des Arts inoti y'5000 yamaze imyaka hafi 37 himeze uko Repubulika ya kabiri yayicavye kiretse ko hagiye harahinduka utuntu duto duto nk'amabara yayo canke ibimenyetso bitiganwa byagiye birongerwamo inoti y'5000 mu mafaranga y'amarundi gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 83 yangana n'amadolari 55 ni ukuvuga hafi 166,000 mu mafaranga y'amarundi y'ubu mu nyuma yagiye irata agaciro buhoro buhoro impinduka ikomeye y'iyo noti yabaye mu mwaka w'2015 mu kiringo cha gatatu cankuru nziza aho hatangujwe inota atacu ipfana n'izari zimaze imyaka 40 zikoreshwa haba mu bicapo canke mwibara iya yisubiriye mu mwaka w'2018 nta kinini yahinduye mu gihe ciyo noti ifaranga ry'u Burundi ryarataye agaciro ku rugero rudasanzwe aho mu ntango inoti y'5000 mu mafaranga y'amarundi yari yatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 68 ingana n'amadolari hafi 60 ubu yari isigaye ingana hafi n'idolari rimwe n'igice ni inoti itari icizigirwa hanze y'u Burundi izo nizo zihejeje guhindurwa ibipapuro igiye hari abarundi batari bake batayibonye kubera yadutse bahunze ikiringo cya gatatu nayo mu yandi makuru kandi nuko amatoni 2000 by'ubutare bw'akabuye k'akabuyenge ariyo yashowe hanze n'ishiramwe Rainbow Mining Burundi mu myaka ine ryamaze ririko rirakora ariko leta ngo nta n'ifaranga yigeze ironka mu mafaranga yavuyemo hari n'ishorwa ry'amatoni 400 ryahagaritswe kubera hata muco urimwo umushikiranganji hajejwe ubutare yabivuze ariko arasigura ineguru isubiramwo itegeko rigenga ubutare n'amakariyeri mu Burundi itegeko ryizwe ryongera riremezwa n'inama nshingamateka kuri uwa mbere Ibrahim Uwizeye yasiguye ko iryo tegeko ryasubiyemwo kubera ryari rifise utunenge Ibrahim Uwizeye akaba yavuze ko iryo tegeko rigizwe n'ingingo 262 ririmwo ibintu bishasha muri byo harimo ugusubiramo ibijanye n'ukwemerera mama amashirahamwe hacukura ubutare n'amakariyeri ibijanye no kugabura umwimbu na leta yongeye ko itegeko ryasubiwemo hisunzwe uko ibindi bihugu bicukura ubutare kugira ntibihombe nayo mu bindi kandi ikibanza kidandarizwamo ibifungurwa nk'inete z'ibigori ibaragiye n'umuceri mu isoko nkuru yo mu gisagara cha Rumonge gitera kigaragara bamwe mu badandaza bakeyi bari bagikora ku musase wo kuri uwa gatanu basigura ko hari ingaruka y'uko kurangura byahagaritswe by'imfata kibanza gushika kwa 2023. No muri komine n'intara ya Makamba bamwe mu badandaza bavuga ko rudandazwa rutari ko ruragenda neza kuko hatabisohoka n'ibyinjira bihari. Bamenyesha ko byinshi mu bigori ibiharage cange umuceri badandaza bitarimirwa muri komine Makamba. Bongera koko no mu bahora babagurira harimo abava mu zindi ntara. Abo badandaza bose bakaba basaba ko iyo ngingo yosuzumwa neza. Mu runani rw'abarimyi mu Burundi Fopabu baremeza ko n'ingingo ibuza kujabukana umwimbu uva mu ntara uja mu yindi hatabanje kuba urusha rwa buramatari yatumye ibidandazwa bikena ku isoko n'ibiciro biduga. Bakaba babona ko akwiye ingingo mperekeza. Jean Marie Niyongabo arurongoye akaba avuga ko umwimbu hari uwo gukingira ntujabuke imbibe gusa.
Nayo mu gusozera aya makuru kandi womenya ko muri komine Itaba banywanyi 13 ba CNL bamaze iminsi 10 bahagaritswe. Muri komine Itaba mu ntara ya Gitega hari abanywanyi 13 b'umugambwe CNL bahagaritswe ku munsi w'Imana igenekerezo ry'11 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka ni 2023. Ababo bakaba bavuga ko bafashwe bari kubasangira agacupa. Ubutegetsi bwo bubagiriza ko bari ko bakora inama itarekuwe n'amategeko. Bafashwe n'umunyamabanga na igayezwa wa komine haherekejwe n'abapolisi baca baja gupfungirwa mu gashoka komine Itaba. Amazina y'abafashwe hakaba ari Nzeyimana Zashari, Ntacho Yampaye Edouard, Naho Ndi Nesta, Maritino Rusage Pierre, Nyawenda Emire, Ntakarutimana Suavisi, Njabanigwa Silvestri, Macumi Emire, Hatungimana Celeste, Naho Mvukiye Leo, Mwafrika Silvestri, ndetse na Ntibasiga Anselme. Amakuru twaronse uno munsi akaba avuga ko izo nyangamugayo zahavuye zunguruzwa zijanwa ku murwa mukuru Igitega. Amasoko yacu ntaramenya aha abo bantu baraye rino joro. Muri bo hakaba harimo umukenyezi afise umwana muto. Mu Burundi abategetsi bavuga demokarasi ariko ibikorwa bikabavuguruza. Karaciye ingani duhinduke igihugu atamunywanyi wa CNL harekuriwe kwicarana na mugenzi we. Aka na akamaramaza.